Yamakwa Baba Ghana TV One. And Yanina Nako Joe, Red and Black Powers, NSIA. Ya any moon summer, a chugu. A do say ya, Yanina can social media. In some year, of course, we are, let's say, in 10 times, Cassie and so. Yanina can't sense me na the air co, a bewa, a who move from, and I say ye, and I say, and you know, Yanina can't want some, a bear there, Utifia, and I say, oh, share, Uber who. Se ne papa ye anase enye aha nana ye ba kwa ba e ba Ghana TV One
yeah wa ni nampumbo ko die
na mi adum na mpacho wo so ye
ah wa ba die ada roma ni mpanyifa ada roma ye ti apopa aha
na nana
papa
akole yi a abrantie yi a ono so akukum obi ye etwutwa se fridge me
ani amo wo sempa na abrantie wa ye ani amo wo sempese
ni pe no ebia mo nananom mo pɛ de ayade enti na mo soma saa nipa no mo ko disa nya mna sɛ
na bi wo hwɛ tete amamrɛ ne amane ɛnɛ yɛ yɛ a yɛ nananom die a sɛ bi abosom kra no sɛ wo kɔtwa kɔkɔ ama no na sɛ wonim na sɛ kan ne kɔtwa wo nsa na egu bosom no so a bosom no wo de
e wo mogya no
ah wa wo mogya na akɔgu bosom no so no ɛnɛ wo de because yɛ mfa nipa mogya ɛnyɛ adwuma wo ase yɛ wo na yɛ den ne yɛmfa nipa mogya nyɛ adwuma wɔ ase yɛ wɔ no na wo ankasa wokɔtwa akokɔ no de akɔgye obi nkwa no wokɔtwa mogya de ayɛ den aka ho ɛnɛ yɛ nipa bi na agyina wɔ ama yɛse yɛse wokɔ ha na na wo yisu nipa but wokɔ ma ɛnim wɔ saa ɛyɛ amammerɛ tete amammerɛ ne deɛ mpanyimfoɔ mekyerɛ yɛ sɛ yɛde nkokɔ nnwan mpɔnkye nkraman nkra ɛnna yɛ amammerɛ ne amanneɛ no
yɛnkum nipa sɛ
yɛnkum nipa sɛ yɛkye nipa akɔbosom so akɔtwa ne mene sɛ de yɛtwa akokɔ dabi hwɛ dwumadie kora a yɛdi ɛyɛ bosom bosom dwuma yɛyɛyɛ nanam amammerɛ a yɛgu so a yɛyɛ hunu sɛ mekora metoe mehia dɔm sɛ dɔm bɛba bɛdi m'akyi anigyeɛ bɛba nti dɔm na ɛbɛdi m'akyi no na makɔkye nipa na makoku no na obi hu sɛ makokum obi a anaasɛ ɔmonim sɛ mekum nipa a hwan na bɛba ma so yɛ wɔ biam menkoa metoa m'ani bɛka
but ɔsɛ aberanteɛ no ɔkɔɔ kɔɔto no a yɛka no apolicefoɔ no kora hu sɛ dwumadie no ɔno nko antumi ndi saa adwuma no nti yɛtoto n'ano no ɔse nipa no ɔnwe ɔsɛ amafoɔ sɛ ɛbaeɛ no ɔmsɛ ɔkum nipa we sɛ ɔsɛ ɔnkum we but mpanyimfoɔ bi ɔamɔdin deɛ ɔ sɛ ɔmo na ɛbɛfa nipa no like ɔde hyɛ old fridge mu na ɔmo abɛfa ɛde kɔ ɛna obi so akɔyɛ investigation sɛ mpanyimfoɔ no a aberanteɛ no ɛka no asɔfoɔ politicians wo ɛkyɛ sɛ adefoɔ ɔmo ɔmo sika anaa ɔmo ɔmo yɛ akɔmfoɔ ɔmo yɛ spiritualist anaa ɔkɔɔtfoɔ no ɔmo so
no na na ɛyɛ a na akɔyɛ nsɛm mebiri no nti asɛm a meka kyerɛ Ghana police sɛ the right way no a mobisa a guy na guy ne yi ano na ɛnyɛ ne kwan a ɛyɛ sɛ ɔyɛ den ɔyi ano no no
that means deɛ ɔka no ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛbɛtumi sɛ ɛnyɛ nokorɛ
deɛ ɔka ne deɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ ɔka no ɛyɛ nokorɛ totally sɛ mpanyimfoɔ ne n'akyi a anka saa time wei anka nnipa no a mode akyerɛ ne nia no ko ayɛ den ko abobɔ mu din sɛdeɛ ɛka no wansɛ yɛde wakɔgyina court wakum nipa no wo sɛ wɔnwe na mpanyimfoɔ bi nagyina wɔakyi na mpanyimfoɔ bɛ nagyina wɔakyi court yɛde kɔgyina hɔ a yɛse kɔyɛ den yɛse ka wɔnom asɛm
ɔno kɔa no yɛse ɔka a ɔmama ne kɔn no ɔm sɛ ɔnkɔ remand 2 weeks mmra
sɛ wahu nti ɛne apolicefoɔ no a mokyee ne 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 lɔyafoɔ no nea ɔmo nim ho bi because sɛ wonim ho bi ade na ɔma nipa ne nkasa wie a ɔma ne remand
daabi o sɛ saa ne nsɛm no korɔ kan no ɔmotwerɛ ka ho de kɔkɔ that means ɔmo kora ne tena hɔ na ɔkan wo sɛ ɛhɔ na ɔsaa se ɔmo kɔsiesie nipa ne intestance ne nsono ne n'ahrawa no wɔ koko ase wɔ ne fie akyi
papa na wotie sɛ nipa no de ka aka asɛm no saa asɛm no woka a wogyina ha koraa ka asɛm bi sɛ me na mekum nipa asɛm asi na mpa nipa no awu a yɛbɛkye wo kɔ a ɛde wo kɔkɔtɔ a ɛwɔ sɛ kwan a ɔfa so kum nipa no yɛyɛ dɛn yɛhu saa wobɛka ne nyinaa mpanyimfoɔ bɛyɛ nadi w'akyi nipa dodoɔ sɛ ne ka ho meyɛkɔkum saa nipa no ɛyɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛhu ne nyinaa ansa court wɔbɛma wo jaila no wɔma jaila no wɔbɛma wo remind a woayɛ dɛn woakɔ remind no ɛnyɛ saa ne yɛkɔgyina hɔ na yɛtwerɛ saa nsɛm no wɔkrataa so na gyaagye hwɛ so a wɔse kɔ remind daabi ɛnɛ Ghana sikadeɛ yɛyɛ dɛ
Nti abrante dia didin the whole gun up as na na che say yebetu discard for mama. Abrante
me kasro kama swear da ha. Me kasro kan swear da ha.
Eh, say say mo yebetu abey foolish case.
Me na me ka che o. Opa fa sign ha say eneda wa ba hai. Bo ne date to o. Ne ha de. Say 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 mo me simpanyifo na ewom na ne o mo sikanti asem we.
Abrante say oni skasa. And I say painful net netchin.
Uti, send any pen or so the quiet man. Was any paddle dry day? Eternity, be a summon for be a 1-1-4.
Where there on your knock or be nigh investigation.
Will be nigh investigation. Send any panocrass or much in account.
Eh?
Ah! So to be quiet, sir, I investigation. I bet you as I summon for wake up, also walk out.
That means only
more. Ah, when the mamma, when you are man, come on to me, son, quiet, sir. Investigation, no, my cast away, way, way, soft account, MP count, way count, no, no, so on, come on, come on, come on. One time, free boy, Nan Casano. I asked a boy, Nan Casano, two, and number two. Me say, Yetigana has he, I say, well, I may catch you, boy, need it to tour. Boy, need it, me come in swear that her counselor say, boy, need it, yede, a tour. Now find the date to try her, say, boy, and you be jan qua.
Hey, you're down there, you're a chromo for an intraman.
What's your wagging?
Because Nana Mabel say, we bet to near Kunipa. Once an answer, the old can would you cry? A trick or more in Kittinkitty. A year marawa. Eh, that means Abrantiano, oh, I had
you. Oh, Akuma. When you are coming with me, yes, Edman.
Then, oh, only any. And also, on five, be so on so.
And now will be so acquired as Gacy and Miss Sandy Panny any day.
Enchanting
count. Because se nipa ne ka sempanyufo na ewo ho no omo na ama na no banbo ama ne yesade na mpanyufo na ama na no banbo bi ono so ye den e de bo no ban ti na sade na tima ye den apie no ne bi afin ode aka ade no ti na nim guase ye so ye den atuno
that means o banbo but o de fin aka banbo
sia na ama nim guase ye den atuno
na no ze nkola no so e bi nkola no so tumi bi so di o machi o machi ya
sa akura bi e be wo ne fufuro bi a ono hu na de a chen wo panyi a ya wo am wa drusi sa akura no e born again what ya say boni bi anya den
eni
ne ho nti wo hu sunsun se spirit ya busum ya ye sum omo kura begina asisi e sa akura mo no ne da wo hu busum no re
ye de hu no
mo de mu hu no apart from e bi a me a me sunsun adwuma yi ana me ka sunsun ma se wa kire wo and I'm sure you are near me, dear Abosom, no, no, my dear day. A who ya? Apart from so ya chammy or so ya bosom for, and ye is a sober one bosom on a sa. But Sacrani do feel our bosom never feel be our betting cassay, and Pabosom nigh a day,
Ababa.
Sanity,
Tidamis, a colana last one no coon, no to me, not to me a day.
To me, Onimo,
a dinner cheat,
sir.
Or Bambo, be
to me a winimo. And I'm paying you for crassy. Se akrani ni bambo a o maami
tumi di na chi
o maami tumi du o maami a chi a ho bible ye den e kata akrani so a o maami de ye den e ko je no sa na tie sa akrabia wo anya tumi a wo maami e na de ni tumi ye den
e kata wa chi
sa na tie
ti da mi so maami tumi na ama
sa na o ma we ni aye den e si
adadi
hmm
dinara sa nkofu bi se no we di ebisa mo munam nam sunsun e bia wonye but omukum sankofo nde yekoye de like as a dm pa na di kujina so di koye skedru sa na di ko pe president una because eh so be kum ni pade eh na na di akoye
ah we are see there obi ani se ye kum ni pade ye den e pisika but me ma share ha de ye kum ni pa emfa me pisika ana emfa me petu mi bi ye den e wa sua by do do na ya den ayese adwuma no
ti dam is on the nuro o mo de koye sa anwoma mi
sa o mo de koye sa richards no so mbekum ade apedi bre ana se o de beyeyie e won na setenem eno no ya den o hwehwe
cause by abrantie no mi twawa no o mo ka no o mo se kwesi abrantie 5 sa adwuma dam is so won ya sa adwuma we ya asa e wo taxes be 13 or 15
ai se na me kan ye kum ni pan di peska
that means
nti o pese o nya ne ho nti se a nya wan wo nya ne ho a wo de ye den e koi ka asem wo ya mpia anka na bru san 5 no ne taxi 13 no anka obi adwe anya den ama ho
that means o be se aye mo
sa nti ye ja ne na Can we saw two free cell chronic or quatra baby I day at waso?
Na sign your mawe nana. Menina no baby didn't come. A bit the omu you sunipa, omu to me di mwani ye and ti dien paana. O best say or be or pe I dinna at once I will use nipa.
Oh send me bri.
It is a mumu say maybe I mean say be a move to
me wobba me wa me de mwa and a majuma. Me de mwa. Me wa mwa do my bi wa make a komu boma. Me de ye a dien mawa. A be ye a day. Ama. Ubu also a kwa or betro se ko fani paye de ebra.
Na won suru simko nipa de ase yeti wo de won tumi nkaso akofa nipa prekope wo
nti na meka se ye omomma wa homan bobi e ma ni di wachi a obenya sa kokodro na koye sa de na ye den awi tu koye sa de ne so a na se nipa na wo de koye ne no so no so wa homan bo a unya no by do ni homan bo de ade ne be kwa ye den
etia tina na ade e kura we ye de
a ade we yefrɛ no konti
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 eh konti ba na re
eh konti ba e bosum na ba anu no enu na ode danka e wo sunsun mu ode ji amamfo adwuma e wo sunsun ma no ode kini kwapa amamfo yire ma omabu omkwasea e wo sunsun mu amamfo kunu a omabu om yire kwasea ana se ma omabu om kunu mu mema kwasea ana se obi a obi de na ade ama na waton a wadwane Sadi we na bosom ni di chini. E kwa we hwe ni pa ne de ye den. E ba. Nti e fa ni konti.
Nti sanka abranti e die. Sanka one ba yele yanka omuhu no. Konti tumi kwa hwe ne ba.
Sa ne ba yele ya omuhu ni otu na mo ba me maso ye a. Amamre ni amane ye o kwan so ye de begu o. Ye de sa amamre ni amane ni gu kwan so a. Ba bi akra no we bia no. Kase sebra na wawi. Ka bosom na beka. Onwu ye so anka bosom ne de na ye den. Aba. Sanity.
And that second one was well.
Aye. We see a fan, I think.
No, a man, I don't.
Aha. And you mean a man, I don't. Hey, you soon in the buy or the buyer. Bosom in a dasono. Bosom nan Cassini or Nedasono. And ya dear couldn't time be a. But Bosom will you ma obey dino. And yet you market what? No, tia,
say I.
A say I did be. Obi ayale diabetes a chichire ya de ankasa ana hepatitis B ana se osisi ya de bebre na ade we timi sa wa man boy ya de so enka nche me se bia me no ya de ne ho aduro because me ye 50-50
mema ya le so
mema ya de wo obi akwatim kura emre no sa de we ana ejina ma akwatim ya de se wa hu sa de we won se to aso mie no aha nti ye wo kwa e fa so e de ye mema dro ne ye den e ma o
ti ase
me me kasa ne mu nti adekoti a me kasa mu nti me fa ye me ye nordna me ye nordna me ye sremni nti me kasa no me twi na me ka no e ye se ya me kirem
wo ka twi kama
ah twi na me ka no e bi mu nti twi na me ka na se ye den e yi ti man ka ne kra nkyre wa uhu Mm-hmm. Me yenodena me fritongo
na waso eso we
wo kumase manpontin dumanafo kumase manpontin adumanafo wo na maso eso wo nduru akura keto wo panyino obisa nse wo pe na na kwedu obi ado beba me fie
na na kwedu ana we die me bisa wo nsem ba ko mienu bi na ye de interview na ba wi na na wo se In my ass, I call social media so. Casual boys, yes, I from a court. O my basse, O mobile, O me, O mose, and yet first time O Mokuni penny. O mose, come more painful. Tinana so Ocean Colank and Kitty, O mose, O mose, come more painful. Eh, Nana, quite ben sooner, O my fasso, O Mose, O Mokum say. Omo de koye ye fene se ye de koye sika mo mo but anye ye no pem for de omo omo kuma nana mo na muni mu hu asem e bia wo nyesa ba ye pese obie ye ni se omo de ye de se o de koye de
ana de di kan me nya ka che o se obie nu ha obekum ni pa on fan ko pedi bra na se sika obi bekum ni pa na o de ko pedi bra na se sika Sani me di kan ye den.
E kan.
Na sem kra ye sa do magina call to be ma. Asem na mo fi so mo sa be ka bi papa. Mm. O ma sem ne be different. So what you say? Opimfo no so okokunu no ye kuma opimfo se me pesika dan ma, me pesika dan ma. Ani twi na okokum opimfo no dan den.
A me so nya ma me ne ne ba no.
Sa.
O de bo ba akokum ye
na. Sa. Sa na wi asetie. Nti e wi asie o we. Se ne na na ye kana ye di nipa e pesika.
Ana se di bre.
Di bre. But and yet, depending on your own quantity, a bit me do my day.
I had you.
Yes, you do a moyen. Oh, then by quack a piece of car, and I said the brain.
Anna, Professor, O count number, a bed your mom, Moshe, be whom? Say, your penana could dry. I have him funny, be whom? And I said, no, my Benny, if you're in this way, you bet you be whom?
My telephone number is 0241 0241 69 6770 0241 69 6770 0241 69 6770 Nana Kojo, my number no no. We be over frame me biya. We be nyame. Me ba chomi wokuma se man pointing aduma na afo. Ama me ne papa wotie me. Asem kakra me pese me kache wo se. Wa be ma bi du akodru aburuchi a wabu kwasia wa wa ba bi du akodru aburuchi a wabu kwasia wa obi aju sika de adwane ana se wa obi du ka wadwane akohye ba bi ana se wa wo pa wo ana se wa wo yade yade bia wo wiase no ma me ne papa enkasiman bo yade ne so tutrumika na first number we na frɛ me na na kwadwo red and black powers ne hwetu mi a metimi de ayade adiabo a enkasiman bo yade ne so me se fa me number no na frɛ me wa wo yade stroke. Why are the diabetes? Why are the jaw? Why are the work on so him? Why are the work on my name? Ah, what's 190 me pobi o yet in the four? Me say me pobi o yet in the four. 190 abre, what's what quire? I didn't say, what quire any say? Send the panana me persimmon in a tontia. One for number no, no one frame me. Me confoc or joy. One frame me, ni in como. You do come up, baby, as a quine de bia me de betuaman. Wa wo fi oso wi an my bo a wo pese wo bi bia be bia be koso no fa me number no na sa frɛ me ye be di nkomo
no nana ye da nana kodwa ase wa chɛkyɛ nsɛm bebre wo se obi entumi nkum nipa a ofa nkodi dibra na ase ofa nkopiska eti wa ma ye hu sɛ a brantie nyamra sɛ mo ye ye no ɛwɔ nsunsuan so ana ase ye wo ade bi ye den ɛtɛ kyira omode ye den omode ye sa ade no.